Tuseme kwa mara ya kwanza kwa sauti.
Go, 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 and tell the world about Jesus.
Amen.